Ine Brian ndaona zambiri. Muntu une sinabileko chito yokumbapewa ngati wewe. Ineyo sinabileko chito yongoenda.
Amena anabira chito yokumbapewa nda.
Iwe. Ndiye ineyo chito yanga inati nachitika mwai. Ineyo ndinali ku sanjika ndikamuzo. Ndipo ine ndakhala ndi ma president nachitika mwai mene iwe na unalibe. Unakapo ndi president. Oye udakhala panja. Kodi pacha yeti. Yodi chota mboma na bokapo na bila. Ndakale makosa nali panowa akamakhala chete mbuyo achokuti mwana wewe unagwira chiti. Koma unati samucha chabuno sikomo.
Tikambe imene yapo.
Chakuti akale.
Tikambe imene tabwerera
pa. Chimwe chabwerera pa. Koma njiro ndiye unagwira ndito. Ndiye
njira yakwa amuthalenga mmaidziwa. Yaku beach house.
Mujifaje nofisa zimene.
Ya ndo ndiye akhani for solo. Ndokufunza inene. Njira yakwa amuthalenga mmaidziwa.
Ine njira yakwa amuthalenga mmaidziwa ndiye.
No, ndikukufunsani. Ndikukufunsani kuti njira yako amuthalika mmaidziwa.
Ino njira yako amuthalika.
I want you to answer this question. No, it's got a basis to my next question.
I mean it's a very rhetorical ndivuzolozi.
It's got a basis to my next question.
Ndivuzolozia. Ndivuzani sinazo.
Njira yako amuthalika. Mukhoza mutati munyamuke pano mukhoza kulondola. Yes or no?
Kuti kulondola kupita kuti.
Kwa amuthalika. Ayepi.
Kuti kuti nkatani kanali yasadzingo pita mina ngafunira
no
kuti akuti obasi kufuna kupitako ndiye ndzipita
fusoli nlakuti kwa muthalika kunyumba kwa muthalika mmakudziwa
kuti nkatani iko ndikakudziwa
no tayangu yankhani kai
kuti nkatani iko ngakudziwa
muyankhe kai fusoli yes or no mmakudziwa
iya palibe ine si robot ndizimendaka nazo ndizimenduka nazo osati yes or no zandale wenu uchita explain
kwa muthalika mmakudziwa
kuti nkatani iko
ndikakudziwa.
I want you to answer this question. Ndakuza kuti sinagwira ponjito ya mbeyo.
Because sure?
Yo sinagwira kokasaka mbeyo.
I don't think you have come here.
No.
I don't think you have come here to insult.
I'm only telling you the truth. Yeah.
So yambe wa ikokero.
Iwe mero mafuzo kufusa.
Yeah.
Ngabuto kumba mbeyo.
Ah.
Eh. Sifoka na kabulu versus democracy.
Yeah.
Mundolo modzi.
Solanga nila kuti. Chifo chani makandidates onsewa. Padari bendi modzi yemwe. Amena anadzuka. If you are saying kunena kuti anthu anachoka kumene koko mokumudwa.
Anachoka mokumudwa kuopi.
Including makandidates wa?
Anachoka mokumudwa kuopi.
Including makandidates.
Ine ndungo dzokuti anachoka mokumudwa kuopi.
Amene mudzi wati anachoka mokumudwa kuopi. Akondwa nena nkhumu anachoka mokumudwa kwene
kuopi. Oyo kwapa
kwaya. A bright is sad.
Ndatula dzina.
Yeah. No, mukunena kuti anthu anachoka mokumudwa ku NGC.
Kodi anthu ndokhawo a Brian. Mwayambana nawo chana anthu amene.
No sina yambana. But I'm asking.
Mukudumba dumba mpaka nosiya mpando kwa. Dekani. Zadaris. Ai, msadudu.
Ada joka mokumudwa ndani.
Fusan fusolina. But it's, I think it's a political innuendo and a conjecture of the highest order. It's not unfair. It's quite unfair. So, but you know, wait. Give me that. But I can respect you. Because the Constitution says, I may not like what you say.
Yes.
But I'll defend what you said to
me. Mugana
Ufuruanga. You know, the only gift that God gave inherent, inalienable constitutional right that I have is the right to choose. You cannot tell me. It's my right, my inherent right. You want to abrogate that? You.
Nangantama nene wuri ngana kuma.
Ah, indio kula wene swamu. I say, in a minute, you need to be iwe. I think that is very unfair. Ndiye shibandi shimineju.
Kwa MCP, muda pita sanga kwa ulandirene.
Iwe, jufaja nukuli mika uti sa MCP. Baisa natire. For pesa ngaduna, tushotu sabota tiwe. Oh, why up?
No, it's
a chubby. Oh, we need a well to be sung.
You fuss a woody.
Where is us? Where is us?
For some open wheel.
Where is
Muda Funa? Where of MCP Sanga Gulandi?
In a Fusain for visit nothing and a law president in Panoy. The boy in the memory of Chichiga of Tijo Tamboma. That is TPP neighbor cheating. That is TPP. You are not answering. In other words, you are not a good person. 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 You are not a good
person. For endorsement or not?
You are not going to force me to do whatever I do. I have the right to remain silent. That's my constitution.
You have chosen to remain silent on a very important topic.
No, it's not, issue like no it's, not, it's not important. No, sorry, it's not important. Those are simple.
Any last way?
Naiwala.
Tonight.
Naiwala. Amalawa Tiwe. Kuti iweyo ndiyo mwana wa chipongwe mafuso ako ndiye akama kaopasula koma chimemba kondiya chimoti chikoma idziwo ndikukhulupira kuti ngakhale ambuya ako amene anakulemba chipo akaona kuti wetile bukapo umayesetsa upitirize zimenezo chifukwa iweyo ayi umayesetsa chiloma chita koma ndikokupempa chimoti usamafuse mafuso amwano ndi asulizo kwa anthu mamulumusa atangati ife anthu aulemu atu. Koma congratulations. Thank you so much.
Ndathokoza kwambiri. Pamene paso ndiye